hariho muri no minsi nkuko twagiye turabivuga hariho bwa bugizi bwa nabi bwo kwiba abantu biciye mu ruyeri bukibandanya kuba mu gipolisi kijejwa inyamira mabi zejwa amatohoza baguma bakira abantu baje kubitura bugira yuko babivye bakavuga yuko bababwiye ngo barungike amafaranga kugira baronderera akazi aha cangwa hari bakavuga yuko babwiye barungike amafaranga kugira ngo babashikire kuri kanaka aha cangwa hari bakababwira ngo barungike amafaranga kugira bayagwize abemeshe hanyuma aba abanyagihugu bamwe bamwe bakabigwamwo bakayarungika bagaca bibwa nubwo tudasiba kubivuga iyi ni incuro igira kenshi turiko turabwira abanyagihugu ko bakwiye kwirinda ku ibi byo kwiyumvira ko bashaka kuronka ibintu batabinze kubibirira kuya kwiyumvira ko bashaka gutunga mu munota umwe ibi n'ubusuma twama turiko turagabisha abanyagihugu mugabo birata igipolisi biragitangaza cyane kubona abanyagihugu baguma bagwa muri mu bugizi bwa nabi baguma bagwa mu mitego nk'iyo kandi twama turiko turabivuga akarorero tugira tubere kuno munsi nakaba bagomba kwiba bari bagize iminsi bagomba kwiba mwishira hamwe rihingura umwavu bita fomi uyu mufaso ni mubonye asazwa n'umukozi wa leta kwakora mwishira hamwe INSS be no uyu mugabo bari kumwe ubugira gatatu wazarashitse ku mpimba aba abaragende bakabwira abantu yuko bo basabira akazi muri iyo shira hamwe bita fomi aba babiri uyu mugore n'uyu mugabo bakababwira yuko uwo bazosabira akazi akaba ari uzoja gukora mwibanke ibanke yashira hamwe nyene fomi bamwaka amafaranga 500,000 uzokora akazi gasanzwe bya byo gutekera imifuko n'ibindi bakamwaka amafaranga 100,000 aba rero bafatwe bafatanywe itonga bafatwa bariko barambura abantu bashika kuri babiri hanyuma baca barafatwa hariho rero nabandi bakiriko bararondegwa bobo umwe yigira ngo ni ujejwe ivyo gutunzi ivyo guharura amafaranga umwe bita comptable uwundi akigira ngo ni ajejwe ivyo imodoka umwe bita sharwa bagaca bagenda bagatelefona abantu bafise imodoka bakababwira ngo iyo cyaha hamwe yazishimye ngo ni barunke amafoto y'izo modoka ngo kugira ngo ngo bace ngo basabira akazi muri iyo shira hamwe ngo kugira abazikoreshe mu gihugu cyose bamaze kubarunkira amafoto bacha babwira ati rero utangura murungika amafaranga yo gukora dossier kugira tubarungikire kontra mu yarungike kuri kontre yo muri banki nini barungika ajya amafaranga bagaca bazimya amatelefone byose bikaba biheze bagaca bagenda bakayakurako bakaba babivye gutyo murumva ko ari ubundi bugizi bwa nabi bwo kwiba biciye mu ruyeri are turasubiye kugabisha kandi irigira kandi abanyagihugu bamenye yuko muri riyashyira hamwe rya fomi cyangwa ahandi cyangwa mu buzi bwa leta mu gutanga ubuzi hari amategeko vyisunga ntibiba mu kanywa wababo barabicisha ku maradiyo barabicisha mu bimenyesha makuru abantu bakavyumva hanyuma abantu bagaheza bakajana amadosiye yabo arabakoreshwa ibibazo bakabikoresha arabaho batabikoresha bakaheza bakabaha ako kazi ariko bitarinze guca ku bantu umuntu aza akakubesha ngo jewe ngo nzomzane dosi ndakujanira ha ngo nzonuke amafaranga nanda gukorera ibi nibi biranatangaje kumva umuntu aba agomba kuguha akazi kugusabira akazi akabanza kugusaba amahera wewe uri kurandura akazi ubugi urondera akazi kubera atamahera ufise ushaka kuyarondera none je ugomba kuguha akazi je nshaka kuguha akazi nosubira gute kubanza kwaka amahera cyangwa jewe amafaranga no kugira gute ngo mpa amahera hama ndayagwiza bemeshe abanyagihugu rero muri rusangi babandanye kurikanura uwo muntu wese ababwira ngo barungike amafaranga na yazobagirira iki n'iki atari ugwego rubijejwe bace ahubwo bajya kara bajije umutekano kugira ngo abantu bafatwe baheze bashikirizwe ubutungane.